Zulu na manje Mdalo we Zulu no mshaba Sipuke nga tolo siya kulela
I did promise prayer this
Chiko wa Mawa bego tenami Isi chasa Masinga chambuli ngami Chiko wa Mawa bego tenami Isi chasa Masinga chambuli ngami Chiko wa Chambu ati sando sami Danza na Ibe
kumbu Uvuke kusene ngesibongo umtyalisa phefumula Kwabanye bethu kunzima balitholanga lethuba Namanje inkosi sayidumisa kuyodlamula ithuna Siphila nzima sifika abathakathi abakhila lemkhuba Sithoba balele ibhedlela abakhulela ukufa Sithinta bahleze emajele bengenzanga phutha Ngikhulekela basemkhukhwini abafika imvula Ngikhulekela abangayitholi imisebenzi bebebafunda Sikhulekela abantu besimama ukuthi basimame Thabathe isandla sami inkinga zomhlaba sinqanje Abanye bakhetha indlela ezimbi sengizima manje Usubathethelele mdali la kuzima ngaphandle
Inkosi ngiyazila abantu esibabiza ngezitha Abantwana bakho Kodwa ngiyacela Ukhulume nabo behlise ulaka lwakho
Haleluya
Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule
Dear God, give me footings of Begela. I might belong to the chair, Babangs of Sigela. Dear God, don't nigger bona by a canya bashins or a bebang and a fed a grand a wound. Dear God, bang shutulumoya. When you tongue to them in a funugu bangena like pa, 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 funugu bangena. Dear God, where to from here? Jalang memeza, can you really, really hear? Bashogolo Zuzola, can you really, really hear? Hello, hello, yo God, are you there? Back to the studio, mbapindelege. Back to the radio, ngishalege. Dear God, my sheshi tatamanda. Dear God, I'm done here. Ufa, usa.
Sitaza, masinga chambuli ngami Chiko wam, chambu ati sando sami Denza na, ibe ngumbe,
Lord God
Baba wunzi nemdawe, tati sespila nyelwa nemdawe Ayy, minangashi yesdawe Kodwa namhlanje sifuna eminyakeni Thixo wami Wami isandla sami Weza na Funa nomukwele Lapho ngikhona wenziwa Ngipha amandla nami indima yami indima Hayi ngifuna ukuba yesithina Mangigogoda ngicela iminyango bayayikhiya Hayi Ngicela ungipha amandla Baba somandla nami ngicela ungiphe namba Ngizokufonela nami ngikusize ilamba Uzitha zami sengikatyele zinhlamba
Thixo wami Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule ngami Thixo wami Mawabe kude nami Izitha zami
Ukulume nabo bethi sulagalwa